Bala i-polynomial uchaza ixabiso eliphelileyo lika p$20 bills, p$20 bills, q$10 bills, kwakunye no r$5 bills. Koko ke ithini ixabiso lika p$20 bills? Ukuba sinexabiso elingo p$20 bills ye dollar bill nganye yezi dollar bills izoba yi$20. Koko ke ixabiso lika p izokuba ngu 20p. 20p. Ukuba ndine $1 bill, i$20 bill enye izoba yi$20. If sine dollar bills ezintathu izokuba yi$60. Masebenzise le mibala ndikrwele ngayo ukucacisa apha. Koko ke 20p ku 20p dollar bills ukusuka apho sibe ne-q dollar bills sidibanise nithini ixabiso lezi sidibanise u-10q if sine $1 bill if sine $10 bills izoba ngu-10 times 10 10 uphindaphinda ngu-10 izoba sinika 100 ukugqibela sino r dollar bills 5 r dollar bills ezixabisa $5 bills. $5 bill enye ixabisa i-$5 ezimbini $10. Ngoko ke sigqibile siyibeke ngokwe-polynomial. I-polynomial ichaza nje sinee-terms ezininzi. Apha sinee-terms ezintathu singayibiza ngokuba yi-trinomial.